assalaamu calaykum guys, kusoo dhawaada channelkeena. Haddii aad nagu cusubtay subscribe saar, haddii aad nagu cusbayna fadlan like saar, asxaabtaada la wadaag, commentigana xagga hoose nagu soo dhiibmaadsanid.
No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.
Ha ha ha!
Oh, no, 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 no.
Thank you.